Nonometata sia fia ale si wo wa nu djodwi wutike chokole buti kuoma. Bala di kole buti sile bogbo ble esile anti di diva nonomeme. Sia ku si wo di eye wole anti di diva nonomeme. Naba kuwa wo na funye lendogbe. Abe nkeke eton alo ene va sede esime wazu abe avumi pe amadede ene. Le to ple tati zazame la, to kwa o dododo bena de chro le wong, eye nanabe kusi wo le chro a wome la, ma agagba o. Bo nusi le to lame, bena de chro le, a kulang tia kula aye na fofu wo de wofe amadede wonu kusi wo nye nye to noa yibo esiwo male yibo ola na chowo afugbe ko kusi wo na tia fede de tolame aye na to evasede esime wa manyi ko ewo la kode nugo si mechile eye na blinwe le abublumala ewo asi aden de siade abluchi atupa ewo de siade na nu sine blula na no anyi gafofo bla eve vo ene hafina wo ehundo cho atikela asinele ekom de modanusi wa cho wu atikela me bena de numanyu manyu siwo a he dolanu le atika wu melada wu atika de nukula fe akpasiwo de ama dede koji na ele atika sia wumla de azonli kaba eye na tede agasan abe afodede bla aton chonukua wogbo. Atike atukpa wye eton, ya inona, be utike modanu lame, eye aten azayne anyigba feka alafa ene, feku, fenukuo.